o nwere advice na-enye some married men. Nwunye gị na-agba niile na-asị na onye afọ emecha fife o mere onwe ya nwanyị afọ ihe o mere onwe no ọkwa unu na-abụkọ ihe ma affect you eli man nwunye ya na-agba niile odogwu ọgakata n'ihu agaba n'azụ kọsọ ya eme ya affect eli odogwu na agakwu nwanyị ọhụrụ n'ọfọ na agakwu nwunye mmadụ na nwoke problem so all these young guests in this valley di mmadụ the name of what I don't know. Oye mecha welekwa ihe onye nyere ka oye anarakwa gụnwa na-eso di mmadụ marakwa na ịnụkwa di na mmadụ ya esokwa dịgụ gụnwakwa na nwaokolobịa na-eso nwunye mmadụ ịnụkwa nwanyị mmadụ ya esokwa nwunye gị odogwu adịghị ejikwukwa nwunye mmadụ ị chọọ ka ọ gara gị niile mmadụ chinedugu nwere ike ọ dịghị ala ka gị na nwunye mmadụ na-emekọ ife ma ewuru married man ọkwa na-ewu single guy ụmụ agbọghọ ka nkụ eke na ọma ọkụtụkwa na ka o si dum n'ọnụ eke na ọma chukwu ọma ka m ga-enye eke na ọma n'ime
ndabu skipa
kwụsị.